DJ Sasa, the number one.
Thank you. wa hatu gari mlinda woninyi mabwana harisi ya hatu na mwajitarishe baba nukarisi sali na vane mbaba hola uchoku gari jokes wajoku nga na mwana harisi hawa
Hello. Thank you. Thank you.